sao pesao toma de Lawrence. Bosta 711 star 60 hash. Select ni din. Na select dodua. Upesa otoma no. Nedin sheshe akanwechi.